Did you already, what did you do?
Andi wanunga kusawa ya kuni zoe ya limakati.